Masithi ke unikwe umboniso obufana nalo kwaye uyayazi uba mhlawumbi umgca ongu A B sothitha ukuthi leli cala lonke eli esilibona apha elingu A B Z lonke eli cala kuthiwa lilingana nqwa neli icala elingu A C. So sineli cala elingu A B elilingana nobani no A C. Kwaye enye into esiyaziyo yoba u A B F ulingana nqwa no angle A C E. So thetha ukuthini le, ndithetha ukuthi zi-congruent okanye zifana nqwa xa unothi uthini uzijonge kakuhle. So thetha ukuthi le angle ilapha elingana nale angle ilapha, loo nto ke ithetha ukuthi zine-measurement okanye zinolulinganiselo olulinganayo. So into endizama ukuyiprova ke kule video okanye into endizama ukuyibonisa kule video yinto yokuba BF ulingana ngobude no C E na. So u B F ulingana no C E na. So sake sijonge ke le nto ba izokwenzeka nangolu hlobo esifuna yenzeke ngalo ngokusebenzisa mhlambi statements okanye inkcazelo ezithile ze kweli cala lingapha sinike ubungqina okanye isizathu zoba kutheni le nto sisitsho mhlawumbi ezo cazelo. So into esiyaziyo uba uAB ulingana noAC ngokube sichazelwe ke kustatement 2 singatsho ukuba mhlawumbi uABF ulingana noangle ACE nalena besitheni besichazelwe. Enye ke into endifuna siyiqaphele kuba sine-angle necala kuzo zombini intoni i-triangles zethu. So ithetha ukuthi i-triangle zethu zombini ndithetha ke ngo-triangle ADF kunye ne-triangle ACE. So ithetha ukuthi ndithetha ngezo triangles zimbini. Ithetha ukuthi ke u-triangle singatsho mhlawumbi ke sithi u-angle A B masithi ke ngu B A F u-angle B A F ofana okanye olingana no C A E. U-angle B A F ulingana no angle C A E kuba kaloku sisebenza ngala angle ipha kubani iku A. So sithetha into enye kaloku kuba kaloku la angle ilingana nayo ngokwayo. So ungatsho ke uba itheni i-obvious okanye icace gca okwekati omhlophe ehlungwini okanye ke ungathi i-reflective okanye i-obvious. Kodwa yona nto onotsho yoba i-obvious okanye i-reflexive. So ithetha ukutsho ke loo nto uba lo angle ifana nalo angle. Enye ke into esiyaziyo ke onoyiqaphela esinika umdla kakhulu kuba sine-angle necala ne-angle. So ithetha ukuthini ke laa nto? Ithetha ukuthi loo nto u-triangle u-angle side angles ukhumbula uba besichazela uba usinika i-congruence. So ungatsho ke uthi u-B A F mandike ndibhale inkcazelo yethu yesine u-statement number 4 ithetha ukuthi u-triangle B A F or triangle B A F andike ndikubonise kwenzela uba uzokwazi uyicacela. So B A F ibe ke yi-triangle enye lena. So ithetha ukuthi u-triangle B A F ze siphinde sibuyele ku-B wethu sizoba i-triangle yethu. So uzokwenza loo nto. So siqale kubani? Siqale ku-B ukuya ku-A ze siye ku-F siye ku-F. Ithetha ukuthi loo nto sakwenza loo nto ke nalapha u-B A F singatsho ke uba uzawuba congruent okanye uzolingana no-triangle C A A E. So uzofana no triangle C A E. Iqaphela kuba ezi triangles mbini zitheni zi-congruent okanye ke ziyafana. So ngu C A E. So ulingana nqwa no C A E. So sine angle ezimbini u C A E no B A F. So ithi zi-congruent kuba kaloku sifumane laa nto ithi angle side no angle. So izawuba ngu A S A kuba kaloku sine-angle enye ze sibe namacala. Ndizama ukuthi sinecala elinye ze ube ne-angle ezimbini. So sisebenzise u-1 no-2 no-3. Singatsho ukuba zinjani zi-congruent okanye ziyalingana. So into esizayitsho ke ngoku kuba sithi i-statement sethu okanye inkcazelo yethu yesihlanu kukuba u-B F ulingana no C E. O B F ulingana no C E. Loo nto isuka phi? Isuka ku statement okanye kwinkcazelo yethu yesine, kuba kaloku uzokhumbula ukuba zi ngamacala lana correspondayo okanye angqameneyo. So corresponding side ngolwasemzini okanye amacala abongqamene. Masike sijonge ke enye into mhlawumbi uba singabonisa na uba u-E D olingana no-E F. Masike sehle ke ngala macala wethu ukuba u-E D olingana no-E F na. So ndibeka i-question mark ke pha ukuzele okanye iphawu lombuzo ukuze siyibone sizoyichaza uba yenzeka na okanye ayenzi. Mandithi ke mhlambi ke ngumbuzo ke lo endizama ubuza wena mphulaphuli, kumele uphendule kaloku ngokwenkcazelo esendikuchazele yona. So u-ED ulingana no-DF. Masike sijonge uba singakwazi na ukuchaza la nkcazelo ipha. Eyona nto ke siyibonayo ke eqaphelekayo kukuba sizayazi njani na ukuba ziyalingana xa sijonga nje u-ED no-DF. Kodwa into esiyaziyo yoba siyazazi uba zi-congruent ezi triangle kuba kaloku bese sisebenzile ngaphezulu sazama ukubonisa uba ziyelelene wena kwimigangatho ethile. So sizawubonisa loo nto ke sisebenzisa le nkcazelo ke ye-congruence okanye yokufana kwe-triangles. So sizawuthi u-side AE nolicala lika CAE. So siyazi uba u-AE uzolingana nqwa nobani no-AF. So siyazazi ezi zimbini zitsheni zi-congruent. Into ebangela uba siyazi ke loo nto yinto yokuba u-AF licala apho atheni a-opposite okanye angaphesheya pha kuka-angle B. Uze kanti yena u-AE abe licala eli-opposite okanye elingaphesheya ku-C. So singatsho ke ngokuba u-AE ulingana no-AF. Loo nto isuka kwi-statement okanye kwinkcazelo number 4 kunye nenkcazelo number 5. Into ke ngoku ebangela uba isinike umdla kakhulu kukuba ayo triangle mhlawumbi le esiyibona pha kuba inamacala amane, sethi ukuthi ayinguye ke unxantathu. So eyona nto esiyaziyo kukuba u-B A, siyamazi uba u-A B ulingana no-AC. Besiyinikwe kwe loo nto kusaqalwa nje, sisasuka nje besiyinikwe loo nto. Kwaye inye into esiyaziyo ukuba u-EB, ngamani ke nehlise kancinci kwenzela uba into yethu ingaxinani bethu nani. U-EB, so sawuthi inkcazelo yesixhenxe ke leyo okanye si-statement 7 sethu, siyamazi uba u-EB olingana u-BE ulingana no-CF. Siyazilapha ke le nto esama uyitsho kukuba kaloku mandingena ukubonise ukuba eli lingapha kaloku ibizi-reasons okanye ke ibizizathu zethu zoba kutheni le nto sinezi statement okanye ezi nkcazelo ezikweli cala lasengxele. So siyazilapha uba u-BE ulingana no-CF. So UBE ilingana no CA. Ha, man sieht nur AB. Oh, UBE. UBE ulingana no AB. Okususwe kuye UAE. So londo ilingana no londo kusayithatha kweza zi statements zethu kweza nkcazelo yethu zimbini uba uAB uze ususe uAE sawufumana uAC ekususwe kuye ubani uAC ekususwe kuye uAF. So zonke ezo nto zisinika into enye ke engubani engu-CF. So siyayazi ke loo nto kuba kaloku siyazi ukususela ku-statement 1 okanye kwinkcazelo yethu yokuqala ukanti nakwinkcazelo yethu yesihlanu ukanti nakwinkcazelo yethu yesingaphi yesithandathu okanye yesi-6. Nto singatsho ke okanye mhlawumbi masive sithi ke isuka ku-1 kwakunye no-6 sishunqulele izizathu zethu. So uzoyazi ke uba eli cala linganeli ecala ze eli cala lingane cala uze xa ususa eli cala usa neli cala sawufumana ela cala elilingana neliya icala. So yiloo nto ke ichazwa inkcazelo yethu yesixhenxe ngustatement wethu number 7. Enye ke into endifuna ukuchazelayo kukuba le angle mela ilingane kaloku nalo angle FDC. So UEDB angle EDB mela ilingane no angle FDC. So kumela ilingane no angle FDC. Zolo ndo ke sifumana phi kwi vertical angles. So i-vertical angles zi-congruent okanye ziyafana i-vertical angles zethu. Uzoyikhumbula ke le nto bendike ndayichaza qala ndayibalula uba i-vertical angles zethu ziyafana. So ithetha ukuthi ezi angles okanye ezi triangles zethu ezimbini ezincinci zinjani zi-congruent. So singatsho uba i-triangle BED. So statement number 9 kwinkcazelo yethu yesi thoba singathi u-angle BDE, BED ndizama ukutsho u-congruent okanye ulingana no-triangle, ulingana no-triangle. Singathi ke mhlawumbi siqale ngoyelo wethu, so ithetha ukuthi sizothi sizaba no CFD. So sizathi sino CFD. UBCD ulingana no CFD. Loo nto isuka phi ke leya? Isuka phi loo nto? Isuka ku angle angle side. So ithethe isuka le nto u angle angle side congruency. So lo ntetho ukuthi ke ziyafana u angle angle side. Into engafani ku side side angle. So londo ithetha ke ukuthi ziyafana. Kubalekile kuba xa uqonda ba into mhlambi siyama ngokukhawuleza apha singabantu bakwa Khan Academy uphinde ubuye umva uzama ukuyimameli. So u ED osuse okanye ulingana no DF. ED ulingana no DF kuba kaloku ku statement 9 besithe ziya corresponda okanye zi ya qalelana. Ndiyathemba ke uba uzamile ukuyifumana into ebenzama uyichaza mhlambi kwi-step nge-step okanye kumgangatho ngamgangatho omnye ozamileyo ukuyichaza. Uzukhumbule ke uba indlela onoyiva ngayo le nto kukuba uhlala umane uziphindaphinde ezi videos umane uzibukela oko kwaye uzame nawe ukuzenzela ezakho ii-notes ecaleni okanye ke uzibhalele awakho amaqebengwana ukwenzela uba ukwazi ukuzijongela naphambi koba ulale, mhlawumbi uncamathalisele ke nasedongeni ukuze uyazi le nto. Ndiyathemba mphulaphuli ukuba kodwa uza kuyazi. Ube nosuku olumnandi.